It's one of the most well-known haka in the world.
Hāri ana ki Ahitereiria, ki Ingarangi, ki Wiwi, ki Eraonga, Momo, Whenua, e mōhi o ana rātou marika I te hako o Kamate. Engari, me mau ana rātou ki te tikanga kā tika ai, ko tērā te mea nui. He momo mamo ai ka pā mai, engari ko te tikanga mea he ha tō rātou whakaro ki te whakaputa pēnā ai. Why did they decide to do it like that?
When other people misuse kamate, it's pretty mamoe.
It's easy to get upset because as a kid we get taught how to do it properly and with respect and in a way that we don't disrespect our chief who composed it. And that I think that applies to any haka.
E mana nui kei roto, he kōrero nui. Ki a hau, ko whakairo tia tēnei haka ki roto I te whatū manawa o ia tangata o Ngāti Toa. Ko tēnei te national anthem me ki o Ngāti Toa. I whakaputa mai I tō mātou nei our treaty settlements me ki. I whakaputa te Haka Attribution Act. Engari, ko a kōrero o aku kaumātua he mea kia ngauai kia rātou o ngā kamupene nui. Engari, kaore he niho kei roto. Kaore he mea e tino ngau atu. Me whai niho mātou. Ko tērā te mahi I naia nei. Te review me ki tēnei o ngā acts. Kia whai mana kātika me ki.
I do think it's important that Ngāti Toa remain involved whenever it's being used, in any context.
I think that he mana tō te pātai. It doesn't hurt to ask. And there are lots of resources around and people to ask if you need to know kupu, if you need to know the meaning behind it, and if you are wanting to use it for something.
Ko te mahi o Te Rauparaha, ki te weronga ki te ao, o nei raka nei rā taku wero, kia koutou, ara mai ki te whakaako I tēnei o ngā haka, ka tika, mai a hau, mai taku whānau, mai aku matua, mai aku kraua, mai aku kuia hoki.
Come round and we'll show you.
Thank you.